Uke washaniseka shaka rame. Alesi utaka uya etlela iAIDS. Leswaku dala swilavo swi tirhela. I can't see.